Bayet, iyaphila inkosi.
Siyaphila, siyaphila gogo.
Usuku olukhulu namhlanje usungenile esibayeni.
Hawu, sesiphothule gogo.
Bamba! Bamba!
How does it feel kodwa bayet?
Bamba! Bamba!
Bengikhule akuhambe kahle konke, inkosi ibusisile. Nezulu nilibonile nothunga lenkosazane. Lusho khona ukuthi umsebenzi uhambe kahle.
Bayet, siyathokoza kakhulu inkosi. Okay, now